Mickelson. Chama. Gladys Chota, chama mzee wa locomotive vent, ameshaingia ndani Chama Gladys. Anamkia katika Luis Jose Mickelson. Konde boy. Makonde hatari katikati walinzi wale. Wamesimama msitu ule. Wamekusanyika pale na Mickelson Luis Jose. Utulivu mkubwa, naambia goli hili mkiliuza Kagera shuka mtakula pesa hii.